Na fe na me nkyra abato onuma sɛm kakra wo ha. Na me fa asɛm no mra. Ye beto ba no. Me kyɛ Ghana fo ni wiase fo nyinaa sɛ. Oman na bɛ Jesus dia. Nti kani ba jini brɛ kwan abato no. Party party abato no sɛ twɛ. Enya ntutu ni NDC abato ne wo ho. Na nam sɛ Jesus abɛfo oman no de oman na ye ne dia ne ntino. O hwɛ no ade Ghana aye Kristo oman ntino. Wo hwɛ sɛ ne dia ewo mu di nokrɛ. Be dia ma wo mu na wo mu de ato aba. Ni nyina wo YouTube so. Pɛpɛpɛ sɛ de me kan no. Ɛno ntino sɛ nokrɛ dia Ghana fo be dia ma wo mu ho. Ewo nhyehyɛ a Jesus de ma wo mu no so no. Ɛno amanyɔ kuo ɛna ebe nyini ɛne ɔpanyini a ɔso odi nkunim no ɛna ebe di nkunim ɛna mede nsɛm mmienu maa hɔ sɛ ɔpanyini no ɔnyɛ obi a watumi ahwɛ ɔno ne man yɛ kuo no so yi yɛ a basabasa yɛ nim ɔno ɛna Ghanafoɔ awurade se ɔno ɛna ɛwɔ so odi nkunim bɛdi nkunim yɛ ntoma no ɛne amanyɔku a mpaapaamu ɛdɛn ɛnim ɛno nti Ghanafoɔ ntie na kristofoɔ ɛndi nokorɛ yɛ deɛ ɛbɛn ɛma wɔn ho na ɛnyɛ party ɔmomfa nkɔto aba yɛto aba ne wieɛ no MPPfoɔ ne winiiɛ na Nakufo-Addo de ne winiiɛ na na yɛ mesere sakye na mente aseɛ agye koraa ɛne menya information ne nyinaa wɔbisaa me sɛ sɛ msa na sɛ asɛm a wɔka yɛ deɛ yɛnim sɛ nana Akufo-Addo ne wontimi ahwɛ ne party so yie yɛnim sɛ mpipi na na ntɔkwa wo na ɛbaa ne sɛ nana Akufo-Addo winiiɛ ɛbaa ne sɛ na mpipi winiiɛ mɛbisaa ne sɛ wotom a hɔn sɛ metom a nana Akufo-Addo wotom a ham sɛ metom a mpipi na nso asɛm a mekae no abɔfoɔ na ɛba bɛto aba no ɔse daabi sɛ wowo nim sɛ nana Akufo-Addo ntumi ahwɛ ne party so yie a na yɛ kristoni na Jesus sɛ toma de ɔso hɔ ne party so yie na akɔtoma de wahwɛ ne party so yie a wobɛ sɛ woane wuni monyima no wobɛ sɛ woane wuni yima no ɛ angels will never vote ɛfisɛ saa batoa no ɛti 2016 no the influence of spiritual powers was off ɛka kyerɛ wo ɛfiri sɛ it was already decided ɔbɔ nsɛm ahi ni ɔmu nyinaa no na ɔmu nim sɛ henry sin ebe wuni na maama na ato aso deni efisɛ na ɔmu nim sɛ ghanafoɔ bɛ tie saa asɛm a meka yɛ no sɛ deɛ ɔhwɛ ne party so yie no ɛna ɔm bɛto ama wɔn no party a yɛ mpaapaa mu no ɛna ɔm bɛto ama wɔn no nti it was already decided nti yɛto aba ne wie yɛ no asɛm si. Kristo fo tie me a meka kyerɛ wo pɛn awurade yesu kristo akoa buruburuburu na meka kyerɛ wo awufoɔ kɛseɛ asi wiɛ ɛwɔyɛ awurade yesu kristo ne abɔfoɔ no ntam ɔmbu fu Ghanafoɔ kristofoɔ ba mesɛ ɔm yɛ dɛn wɔmbu fu Ghanafoɔ kristofoɔ ba yɛsɔre ba baako ha wɔni a wɔ sɛ ɛdabi ɔmo to aba ne wieɛ no ɛna afei ɔkɔɔ n'akyi ɛna ɔtie ne press conference no nyinaa sɛ ɛdade te hɔ a ɔse asɛm aba ade ntira meyɛ elder maani nokora ayɛdeɛ bɛyi maani nokora ayɛdeɛ bɛyi ama me meto aba no sɛdeɛ na kane no ne yɛto no a yɛaka kyerɛ me sɛ Jesus abɛgye ɔman Ghana na ɔse nyɛ party no ɔde adeɛ bɛn ɛbɛyɛ ɔman no na ɔno no yɛnhwɛ nnipa a sɛdeɛ yɛn no nka asɔre mu tie ɛwɔ mu sɛ sɛ nka yɛ asɔre dan mu a ɛna nka yɛyi ɛkuo a yɛnhwɛ ɛkuo a ɛwɔ asɔre dan mu a mpaapaamu yɛ dan ɛnim ɛna yɛ asɔre dan mu ɛna yɛyi panyini a yɛnhwɛ panyini a ɔno no so atumi ahwɛ ne fie so adeɛ bɛn ɛyie ɛno nti no sɛ wonim sɛ ɛkuo no mpaapaamu wɔm ɛna elder woto maa no a elder wone wɔ awurade obi ka wonim sɛ panyini no When you make a man, you call me not to man, Edda Wood. Any bear one man, a grandson of the was Edda, and this is still, a man who won't tear but to announce the bunny your mind, every ashy, so to say, when you know crab. To a one summer in the room, one come meeting, Papa. And this is for the movie. No one did this, or no, I have one man to before you. No, I say, where did the 24 customs in Boom and Anna? Ghana, son of a woman, son. Moon, you know, Moonie Ghana. Papa, no, so a kind of mountain. And you say, Ghana, falling Ukraine day, Emma, no one to my Obia, one would this way, and among your course, you no one to my party, a pastor by Saturday, Alma, and Miss Albert, you know, and you Papa, no, so. New rank of one inside the way, any. In the Ghana for one, the Omo Pen of Motor number any way, a man. No spiritual interference. Never be born in. There be a sacrifice to power. There be just your mojo. Now, no, I'm not going to say, I don't know, a new kuni. It was never true. The new kuni, dear Ben and the Kayo. Oh, yeah, since I can't, the name you say. Mama ne bewu ni o dia se wo firi abi se ni pa ko se o to ma han o se mtu ma kufu adu o se an se ntino wo ni se mama ne bewu ni wo na ko to ma kufu adu no ye be kan o dia na kan han dia be kan dia na kan han dia no ni se mtu ne bewu ni no ni se ndisi ne bewu ni me bua asema se nsa ke kan na wo to aba ma mai o se mtu ma ndi mpp na wo to ma mpp na be se enko kan kan ndisi fo dia no na o dia se Hey, we are doing this because we are No, we are making fit out the same attire. Who is so young? I can't know. When you are going to say, "Was in the end before?" Ah, my mother, my hearing, my sense, I'm going here, my mother. I'm going to blame you. I'm going to blame Ghana for no. Now, me can you pay attention? A Christopher, one more day, I say we won't tear the same American. Ni amen pen se yesi wo kan se na asem so ntisa o kristo ni a se de elda no de no wa wo jitu mu se aba no se de o se nka wo to no wa nto ni sa no aso ke ka ka de on sabe ka any for sure oh yes if you say focus here ye de ben e ba he ba o sama ni ye fo ni ba be ka se e ka ka crazy nka wa de awofo no Come be a quiet, Mamma Sabasaba. His own can say Ghana, Christopher, and you are no more. You do no grandma, young father Grand Cassa. Mr. Sawyer, this new young Virginia, I saw a mechanic. You feel what you mean. Now, no one can party yourself. Ghana, young people, Ghana, young this year, and listen to me again, and you, and people to me again, and you. We better send you to me again, and you. Yay, I will be yes to Christo, or no, never my Ghana. Now, some American, any meeting was some American. A cool father was saying, Ghana for trouble, only was some American. Son, 2 MPP near Connutu. And this is from Penny for a chanting region, a crowd, executive, and this is from the beginning in the American, and this is from the beginning in the American, a crowd beginning in the American. 2 MPP supporter, Connutu. We are the supporter, Connutu. Now, so your Christ will need ya. The American at TV. As I say, any sir, Muni or Payuni said, you move ye, no one dear bay, a sorcery. Antipatia, some night, dear bay, out of it. And a Muni quarrel, said, Obey you quarrel, dear bay, oh, I saw you, Napatia, send me out. And the soldiers of a party bomb, not to a Panama party, man. The Antony, the Ebony. Yakuma, so where they, a William Far, and to me, find them young quarrel again. Na no achi no meni nsuo ho bi hia no aka kire me se asem ni de ni bi se mpa no se nka akra aka wa se ndada da me se onyo na no se kan wa se na me se bi bia onyo mra wo de ken ta me do ameka kire gana fo bi wo se asem aka no wo ma ntio wa sori ma kra no bebre ya de antie na mda Jesus Christ se o ma ntie nanso gana ha me di se your record bi e wo ha Open House Ministries in Kwa and Yasafwa. Yeah, two are banning the question you had on. Young party, the Akala of them. On record, a software which you know, who knew who Jesus and was. Now, so for the party colors, now, some day we near the party in 7 number. Thank you for so much. Some of my good one, of course, you find your phone one. Ghana politicians, good one, son of your papa. No son of your papa. Yeah, we do a much young, this we do a much young people. Now, some day we don't go for a quack, sorry, not party t shirt, not party at the same, more flag won't come. Amen. And in tea, so I like this no more seven. I'm actually watching them. You see, you know. Moon said, and who's in the Shiano Basset? Also, 21st December, President Obama in Indiana, and what's a mere radius to Sakua, Bro, and Lemson, and what's a man also of Dinisia Cunas? Who and San, who know me at Dinisia Cunas? Sadiano, empty before I get. I'm from Nakufuadu. Anything and watching me at press conference, catching up, Mose. Who come heaven? Hey, Mose, I'm here for you. Ghana presidency is dear honor yet, John Dramani Mahama. And change here. Mokasa and Kasasa and Dada, Zimba. If we say, Obi, and Timmy for Obi, see a Kuyana soap. Jesus, I do not know more room. Jesus, now call Blue Bruce in sack. Fisamina hu won ni mesia na organ ha ana me fa obi aso e den ensi so nti di ne ho den wa na wo John Dramani Mahama ku fa di ni ho so ma e nti obi bi sam se e ba ni den am se kisi ko e fi sa ku fa do aban no e be twam akọ e be twam akọ na kan na fo ati de me kan na se na kan na fo ato aba no se ni Jesus te so me den Et tu as fait président, tu n'as pas de coin, tu n'as pas de doux, 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 Who would get to himself on some cold moon now? And I bet you saw all your suffering. Who bet you a man in kind? Once a crack down, that they see them see. So I know this in whom God can find one God with you, my son. And the moon tell you, I said, when you're not a mechanic, you're my kind of December about 6 months ago, and I'm kind, and yes, and yes, and for. And this is how I will be the ritual. Now, no one is on me, let me say, you said to me. So I'm catch on that they know. They knew already, so I'm moving. Do you say, I'm not here because Grandma Basabasa was this ministers in Cove behind me? Are they? Africa continent, and I did ministers in the choir. So.